king of Pesolo. Kunagili. Ubum Shava Gungeshule. Ilolea Ikolula. Sundama. Kasi Kunagili. Do tell ya king of Pesolo. Kunagili. Ubum Shava Gungeshule. Ilolea Ikolula. Xola moya wami uyafisa ukwenza kahle Oba mhlaba kungehlule Xola moya wami uyafisa ukwenza kahle Pilo le ayikho lula Xola moya wami Xola moya wami Jerusalema, ikhaya lami, lilondoloze, uhambe nami, zuma ngishilana, jawu yami, ayikhulana, muso wami, awukhulana,
oyibo,
lilondoloze,
let's go,
zuhambe nami.
Thank you so much.